burya n'abandi bababaye nkatwe. David yaragarutse kunsaba urukundo ku nshuro ya gatanu, ariko igihe cyose aje kundondera naca nibuka uko nyokuru yaguma anyihanikiriza.
Barya abantu nibo batwiciye umusore wo muri bazokoresha, ntuze wemere. Barya nta kindi bashoboye atari ukwica gusa.
Emwe yavuze rimwe numva kabiri, waza kumvugisha wese ntamushiburira hariya. Ariko David wewe byari byarananiye uko ndamwikura. Naho yari mu bo tudasangiye ubwoko, naramwubaha kubera imigenzo myiza namubonana. Ikambere urabye naramukunda, bigatuma ntamwirurira nk'abandi. N'uwo mugoroba sinubahutse kumukura ku nzira.
Nzokwibagiza imiruho yose, uzoba umwamikazi. Nzogutwara ku bitugu ushire mu gatutu nk'umwamikazi koko.
Urakoze cyane, ariko nkundire n'ubu sindaronka inyishu ndaguha. Namuhaye irindi sango, naryo ntiryatevye kugera. Umunsi waryo mu masaha y'umugoroba nabonye telefoni ihamagara. Yari David ashitse aho twavuganye ko duhurira. Umutima utikwa, sinashaka kumwankira kuko naramukunda, kandi sinashaka kumwemerera kuko umuryango wari kumvuma nkaba igicibwa. Niko kwiruka gihutihuti ngo ntahasange. Fata ipikipiki njane uruhande David atanzana namo. Nyaruka cane shanda cerewe. Uruhu ndayitwarira mu kirere. Ubwingo tugeze mu mahwane y'ibarabara hazi gukanikira duseka. Nasubiye gutora ubwenge ndi mu bitaro, David yicaye ku gitanda nyiyegetse.
Uko wabibwiwe siko biri Diane, nanje ndi imfubyi nkawe.
Gihe nari nataye ubwenge naguma mvuga amajambo menshi ndi mu bitaro. David yambwiye ko ariho navuga ivyo nyokuru yambwiye nkanavuga ko ndamukunda. Naramaramaye ariko arampumuriza mbere menyeraho nivyo ntarinze. Narababaye cane kuko nuko kuri ntari ndakuze. Narinzi ko atabandi bapfuye ataraba iwacu, kandi nagira ngo nta ciza cova mu bo tudasangiye ubwoko. Mbabazwa n'uko nyokuru yagumye avuga nabi ba David, kandi nabo bababaye nkatwe. Igihe kigeze ndakira, duca dutegura ubugeni na David mu munezero, numva turi bamwe.